Kua waimaria ngā hapori Māori me ngā iwi o te moana nui a kiwa I te whiti te kaumāwha miriona tāra kua tukuna hei hāpai ake I ngā mahi manaaki I ngā māma I te wā o te hapūtanga o tira I ngā ratonga manaaki I ngā pepe me ngā nohi nohi ko hunga hunga. He wāhi te tahua pūtea nei no te whai a te kāwanatanga kia pai ake te manaaki tia o ngā whānau. He mea whai te kaupapa nei I te pūrongo a tā mātau kaikawe kōrero a Taroi Black e rua wiki ki muri nei. Mo tētahi whare whakawhānau pepe I te tonga o Tāmaki Makaurau I tau ki te pari o te rua e kapia ai o na tatau.
He wā tata tonu nei e a hei ai tēnei māma kia kauwhi I tana tama ki te kahu kiwi. He here na whakapapa tāna e whai nei mo tōna whānau hau me te ratona āwhina tika hei ata whai I aia.
I haere au ki Turiki, ki te pātai ki a rātau, heaha ngā mōmō āhuatanga o te ao māma.
O te hauora o Turiki tētahi o nā ratona Māori whātekau e torohiana e te kāwanatana.
Like a whānau from
Ka putu hoki he pūtea hei tautoko atu mai te whitu tekau mā whā miriona tāra.
This is the beginning of the 0-5 years services hub. We're obviously looking forward to being able to work alongside the birthing centre.
Ko taua whare whakawhānau pēpi, kei muri atu I tēnei kaupapa, E nari, kāreke, he pakuhereni.
There is a lot of pūtea that's coming to this area and much needed.
Mā tēnā tau toko pea ka tuwhera tonu ai nā tatau.
This was our pineapple pie in the sky dream for many, many years to have a primary birthing unit in Mangere.
We do support three primary birthing units here in South Auckland, as well as have access to a secondary birthing unit. And as I understand it, they have the capacity to support the community that are here.
Hoi anō, mō ata Māori haupapa kei te whakarite ia kia whānau mai tana pēpe ki ngā hau o Mānere.
Te noho tahi o tōku tāne ki taku taha I te taenga mai o te pēpe.
Me tōna whakapono hoki kāre ke atu he ratona I tū atu I tēnei. Taro Black, te karere.